N'a ye parent ta mugu ni kisɛ de cɛ la Bamakɔ yan.
Kɔrɔmusow sigilen ɲɛna.
A ye mun fana tɔɔrɔ?
I b'a kɛ furu la, i ɲɛna kala i ka mɔgɔ sɛbɛ ko min na. I b'a kɛ kadu da joli. I ka mɔgɔ sɛbɛ ko min na, kanukolon naba ɲɛ commissaire la taalen joli, tuɲalabi kalama furukolon naba ɲɛ avocat taalen joli, tuɲalabi kalama sereti la bakɔrɔ bakɔrɔ yo kuteliya yala parents bɛ joli de fɛ yarabi ma ɲɛ.
Joli ka kɔɲɔ don ne ye fɛn saba de fɔ para ye. Ne ko para ma, n ko fanakabada, a ko naamu. N ko furu ye saba ye, n furula, n furu farala, ani n bɛ denkɔrɔ sigi la, o tɛ kelen ye. N bɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ i ye joli singa wali i y'a furu de ye k'a jira.
Kumunbaga y'o de joli, joli la wula jayara, para bɛ joli de fɛ, joli bɛ para. De fe yarabi ma ye.
Pato kele, a ye paquet bɔ a poche kɔnɔ k'a di joli ma, ko na jeli paquet ɲini labɛn. A nana labɛn n'o paquet de ye.
Ko an ye wala joli fɛ, Bubakari Tarawele de joli fɛ. An ye wala joli fɛ yala. Parala chéri fɛ, moye ni ni mɔndo le la wo te di ayi ye. Kala tɛmɛrɛ kala la kayiraba, wa kɔrɔ yo joli yo. I la wulɛ ni jajara kabako.
Kɔrɔmuso makɛ ngɛrɛ k'a yɛrɛ furu fara, su in na n sigira n'a cɛ ye.
Ko n ye wala bari bonda la, joli tɛ bari konda la. Ko n ye wala boite nuit bɛɛ la, joli tɛ yeli dɔn. Konye wala farasisira la Joli tarawele te farasisira la Konye nana bama kwa dugu kono Joli biba makoya Anibarame bama koya Kala temere kalala Bagi jabate la para Kalama mere kalala Jeli de nuit nous me jigi Kalama mene kalala Yarabi maye
Horomuso bin bana galo diga ma Horomuso galo diga la siraye
Dama sawula ni joli tarawere ininsu Yarabi Yarabi julu le fela ne tada bogola ya Fika yarabi de Joli yarabi ra parana parana sheri inisu
Joli lodo lodo ta ka ngara dunye ayo wale time Ale mi ma shoko la mi ma tala wo
Sama ba chi di mama re Joli yere ya masaye de iwulu la masaya la le yesala ba sa dinyala Joli he me balile ma kanta malikanya Awani Adamu na joli Pale majugu te nyuma fiko Moko nyini gali jugu beti nige Joli sira mwonye ne mafari mwonye Mwoya mandi nye tu
Ne mami ngui chaka yishufe ne dugu jera ibiye Madam para yishufe
Ajuli, ajuli nyala, ajuli nyana, ajuli nyana nyala kala jomba jo.
Kuma sabaji, pop ma, yep ma, ane kep ma. Nimi fora wode be yep wode be lakali, lakali ambake na kashuina.
Filisizo la joli, ah. Longo na manga tiki manga ibola le lume, ah. Joli makamba. Iurala Daba sawula di Di anye julu ne fele Daba sawula taba Buruka di tura maga siluma Tabaka da tura maga siluma Kalaka di tura maga siluma Nalu ye kele mine Ote kele bila foko kabwala Jebirini la joli Ika musodo umina Kadolu kise na samara ye Ika musodo umina wo Kadolu kise gila mkuruye Obebe ni mepora na joli ma Joli kanyi
Fati, ayeto anga sigila mkuru nindu nuta Anga shenji nindu nuta sabaka gerana Anga sigi tuko chenye kumikera la muruni Kupana anamate imana nye tuko tuko kumikera la muruni Kwa tuko tikole shona kadaila
Joli le ma musulu la asilon
akana ngalona joli la na mama keo
musulu la safira kuba dibaji ki kola ni joli majiki kola musulu te sanunyala ite jigile joli majiki ite jigile wa anga sanunya
musoma ni yamba chama korondo de fariana para ni chai
joli jarabi julu le fela Tadala masadinya fika ke jarabi moye Tadala masadinya Tadala masadinya fika ke funisire Jeli sona ani saraka bola ani nilila ani fenila Joli ni banyoko na lupishi upishanga taka
Nyima kala sona ani nyima kala marala kelente Nyima kala marabani nyima kala jigita bafana tikile nyi para ka digitala ne jeli pare ka digitala ta ma shawula le mode
ki ani ni lae futigi de la garede fo ki ani ni lae de ki furu ki ani ni lae Mejula le ma, mejula le ma wo. Dama sa wula di, ani dama sa wula ndama. Fifi ya jomaga, ani waliaga. Afori mama ma, dama sa wula di, dama sa wula ndama. Afori mama ma ku widarago, afori mama ma ku kompawere. Adu afori mama ma sane ni mane Gambia. Hey, hey, jugudu kuri koma, juli tarawere. Di anya juru le fele.
Odo, jamaduru le tuma umeshegu. Oh jamaduru. Kulubali, Guare, Tangara, Jara, Taraore, Shaguflé. Odo, Shagu Nani, Maracanuki, Commandant, Dodugu, Dugutan, Flair, Flatugu, Dugudurui, Shagu Nani, Shakura, Shakura, Shaku, and Shaguire. Odo, I don't do it to lead them, Monument and V, Monument and Jack, Kokota Masi, Kamana, and I care about you, Mulu, and I care about the Horus. Taraore.
Madame Zawulani, jolie Madame Mpara. Nivoy kasira, sira mokonye, ey, sira mokonye, mokonye tuguye.
Kiti kemani mwode namushu.
Moga chamba nebafo, kika dilo kikura damu, nika dilo kikura farala. Ube yela wuse wuse, Parada shiri sira mokonye mokonye juguye de
Fati otenga lonye Fini nyuman don tiseka mata ki nyuan auto ay Ni makanga woso ni fini nyuman Kabaka na fini kacha jnye dave betay Me alaba eta shuma kana me abi jeninga nyimini Ma jugu de bibi ay nyuan auto Kwa kuso jugu nyuman digi Tanawore
Daba sa wula di Adi daba sa wula tamba Iye fila keni na fata Ofene janjo diara Janjo te diya muso bedena Adiari la de Janjo diara jazila Janjo diari la
Mi yata funaka badende do kabo kai Kai tunda kile ni bwada kile Ayata ende shuna ani faridala Abora kai de Funaka badende bora kai de Afake Tupamu nana We don't have to get the flak of money, make a pharmacy for the elecadama, Kaka Sakona de Mokala, or get a paraphernalia. Getting a money more than Namusu, Zulimina
Musuni Colonico Musoya Mone, Alina Gerachabakore, Atakogila, Alamana Midima, you know, Leka Kane. Natu diara alai Parana joli Atuna neke ministerie Alama somale Akane so julu de la mikoro julu Konga fomo watsebe luye Konga na fote na ngolonye
Fadi Sababi niyo deli doro sababi toro Ni halala deli Nyamadim bidimi Ni fonsi de deli bakulu bitor ni silama deli kafri ba fa ale mobile silama de antigrade de chul no e joli traoré pour pas ma fane chou
iba ke furula inyana kala ika mo sebe kobira furu kolona baye commissaire la tale joli do ya rabi kala ma seretila Makono makono yo, kuteni anjela, kala temene kala la. Julu miye niye jalabi, julu miye niye. Aye bola ne son julu lela. Julu mi fele ni jalabi, julu mi fele. Aye bola daddy son julu lela. Julu mi fele di anje, julu mi fele. Aye bola joli ni para son julu lela. Diyanyela, makono, makono yo Mute diyanyela, kalate mene, kalala he Yarabi maye
Yarabi mana mimi fe, ni jarabi la muso la muso min di fe ka jarabi kara fuyi paran jarabi la joli la joli era kwa baba
gong 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 jarabi kala bene kala la gong 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 jarabi ite wili kadala kade nsherite wili dala kade lukele ne kele ne te kele ne ni malimba ya bila shiri kele ne kele ne jarabi ikumana ima kumangu wengilele fe kumamfeke kuma ne ni malimba ya bila shiri kumamfe kuma feke kuma paran joli ya rabili la sa shiri kuma fe
paran mi mobili 120 millions abi shi aka garaji de kwa ala ta ton dernier ki akili tole na mais joli fur na folo shi la ma ya ba ple min ni ngali bi kam mi siri kono de ano de beta shi kono na tabi ala shi di muso ma joli ni cha
Aye joli wele muso yaro benima muso yaro benima kabako